mana o nwere ka mmanya ahụ saa atọ mana oge nyekwara ya dakolo meruru n'ụlọ
ọsụsụ
ọsụsụ ọsụsụ ọsụsụ ọsụsụ
ọsụsụ
ọsụsụ ọsụsụ ọsụsụ ọsụsụ You're a woman. Act like one.
Kedi ihe dị iche mụ na nwoke?
Amakwa na ụlọ eburuola ya n'ụzọ, moto bụla ịgafe ama nna gị.
Kụdị okwu dị etu a, obi m. Keki si ekwu okwu etu a.
Anyị gbaghara m.
You have totally lost your sense of wisdom.
Kịta ka m maara ihe.
Egwu ekwere nwa. Ihu ogbe akwa ahụ. Owu mkpuchiela anya ụlọ n'ihu. Ọ tagbuo n'ọnwụnye n'afọ n'abalị.
The DNA proves Ugo is my son. Where is he?
Now
don't touch me. Go inside. Stop hurting my baby.
No, 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 stop. No, no, I'm not. I'm not being wild. He just shot me. Hey, I'm not
being wild. I'm not going to make one. I'm making him all a Muslim, and they told us he's Muslim. And we hear Muslim, biko lep we pray and do we pray and yah. It's easily my and do biko.
Okay. I'm pushing him forward. Oge awo gị kwesịrị jide si ebi na aka ike. Gosi anyị foke ya n'anya nke ukwuu maka na Ezwin ogbue n'ozu.
Is there a new evidence? I hereby adjourn this case till the 10th of July. Arise.